mapenzi matamu so kifani. Mapenzi yamenikula dia.
Nahisi raha nikiwa nawe, nani mwingine kaso wewe. Oh baby, I don't want nobody else but you.
Brother.